Jakobo achiel. An Jakobo, ma jatich Nyasaye kendo jatich Ruoth Yesu Kristo, Andikonu un dhoudi apar gariyo mokere e pinje duto. Amosou. Tembe mopogore opogore. Jowetena, ka uyudo tembe mayoreyore, to kwanreuru ka johawi, kendo beduru gi mor mar adier, nikech ungʼeyo ni tem mitemogo yieu miyo ubedo jokinda. To kinda nyaka chop kare chuth, eka unyalo doko motegno ma ok uremo gimoro. Ka ngʼato kuomu ochando rieko, to okwa Nyasaye, ma jachiwo maber ne ji duto kendo nomiye maonge kiawa. To ka ukwayo, to nyaka ubed gi yie ma ok uriwo gi kiawa, nikech ngʼat mariwo gi kiawa chalo gi apaka mar nam ma yamo riembo kendo tago. Ngʼat ma kamano kik par ni onyalo kwayo Ruoth gimoro mi oyudi, nikech en ngʼat ma pache nyadiriyo kendo ma timbene duto yomyom. To owadwa modhier onego bed mamor ka Nyasaye otingʼe malo. To ngʼat man-gi mwandu bende onego bed mamor ka Nyasaye odwoke piny, nikech ja-mwandu biro lal nono mana kaka maua moti e thim. Nikech ka chiengʼ rieny maliet, to owangʼo maua kod thiepene kendo gilwar piny kendo berne rumo. Kamano bende kaka ja-mwandu biro lal nono kata mana kotiyo tijene. Ngʼat matimo kinda kiteme en ngʼat mogwedhi, nikech kochungʼ motegno mi oloyo temno, to obiro yudo osimbo mar ngima ma Nyasaye osesingore ni nomi joma ohere. To ka itemo ngʼato, to kik owach niya, “Nyasaye tema,” nikech Nyasaye ok nyal tem gi gik maricho, to en owuon bende ok otem ji. Makmana ngʼato ka ngʼato itemo mana ka gombone owuon maricho ywaye kendo tere e richo. Bangʼe ka gombo maricho osemako ich, to onywolo richo, to richo kosedoko motegno, to onywolo tho. Jowetena mageno, kik ngʼato wuondu. Mich moro amora maber kendo malongʼo aa malo e polo koa kuom Wuoro manochweyo ler marieny e polo kendo ma ok lokre ka tipo ma osiko kalokore. En ema noyiero owuon mondo onywolwa kokonyore gi wach mar adiera mondo wabed kaka olemo mokwongo chiek e kind chwechne duto. Winjo wach kendo timo. Jowetena mageno, winjuru wachni malongʼo ni ji duto onego bed mapiyo e winjo wach, kik urikni e wuoyo kendo kik ubed joma igi wang piyo. Nikech mirima ok mi wabed joma kare kaka Nyasaye dwaro ni wabedi. Kuom mano, lonyuru oko kit kethruok gi richo duto ma kindegi opongʼo piny kendo bolreuru kurwako wach mopidhi e chunyu manyalo konyou. To kik uchik mana itu ni winjo wach kende, nono to uwuondoru kendu uwegi to timuru mana gima Muma puonjo. Ngʼata ngʼata ma winjo awinja wach to ok tim gima wach owacho chalo gi ngʼama ngʼiyo lela wangʼe rangʼi. To bangʼe kosengʼiyore maber, to owuok odhi adhiya mi wiye wil gi kite gisano. To ngʼat manono adimba chik malongʼo mar Nyasaye mamiyo dhano bedo thuolo komedo timo kamano kinde ka kinde ma ok wiye wil gi gima osewinjo to osiko otimo gima chik owacho, ibiro gwedhe e gimoro amora motimo. Ka ngʼato angʼata okawore ni en jalemo, to ok orito lewe motegno, to owuondore kende, kendo lemo ne onge tiende. Kit lemo ma Nyasaye wuonwa oyiego ni ler kendo onge ketho en mondo wakony nyithi kiye gi mon ma chwogi otho e chandruokgi kendo mondo ngʼato ka ngʼato oritre kik timbe maricho mag piny ywaye. Jakobo 2. Okwer dewo wang'. Jowetena, kaka un joma oyie kuom Ruodhwa Yesu Kristo ma en Ruodh duong, kik udew wang ji. Wakaw ni ngʼato odonjo e chokruok maru korwako bangli mar dhahabu gi lewni mabeyo, to ngʼat moro modhier morwako lewni mokidhore okidhore bende odonjo kode. Kapo ni ngʼat morwakore gi lewni mabeyo ema umiyo luor kuwachone niya, “Eri, kaw kom maberni ema ibedie,” to ngʼat modhier to unyiso niya, “In chung chien kucha,” kata niya, “Bed piny e lowo e tienda ka.” Donge mano nyiso ni useketo kiewo e dieru un uwegi ka ubedo jongʼad bura ma pachgi richo? Winjuru wachni jowetena mageno. Donge Nyasaye oseyiero joma piny kwano ni odhier mondo obed joma omew e yie margi kendo mondo ocham mwandu mag pinyruoth mosesingo ni joma ohere? Un to usechayo joma odhier. Donge gin jomwandu ema mayou giu kendo materu e ute mag ngʼado bura mondo okumu? Donge gin ema gijaro nying moluor mar jal muyie kuome? Ka en adier ni umako chik mondik e muma niya, “Her wadu kaka iherori iwuon,” to utimo maber. To ka udewo wang ji, to utimo richo kendo bura oseloyou kaka joketh chik. Nikech ka ngʼato orito chik duto, to opodho e chik moro achiel kende, to odoko jaketho mana ka gima oketho chik duto. Nikech Jal mane owacho niya, “Kik iterri,” ema nowacho bende niya, “Kik ineki.” Kapo ni ok iterori to nek to ineko, to isedoko jaketh chik. Wuouru kendo timuru gik mutimo kaka joma ibiro ngʼadonigi bura gi chik achielno mamiyo ji bedo thuolo. Nikech nongʼad bura maonge kech ni ngʼato angʼata maonge kech, to kech loyo ngʼado bura. Yie kod tim Jowetena, ere konyruok ma ngʼato yudo ka owacho ni en gi yie to oonge gi tim? Bende yie machal kamano nyalo rese? Wakaw ane kaka ranyisi ni owadwa kata nyaminwa kuom Kristo moro wuotho duk kendo oonge gi chiemo monyalo chamo. Ka ngʼato achiel kuomu nyalo wachone niya, “Dhi gi kwe, Nyasaye mondo ogwedhi, kendo koyo kik chami, kendo ichiem maber,” to ok otimo gimoro mokonyo ngʼatni, to ere berne? Mano e kaka yie bende chalo. Ka oonge gi tim, to en yie motho. To ngʼato nyalo wacho niya, “In to in gi yie, to an to an gi tim.” Ngʼat ma wuoyo kamano mondo onyisa ane yie ma en-go maonge tim, mondo eka anyise yie ma an-go kuom timbe ma atimo. Yie ni nitiere Nyasaye achiel, mano ber ahinya. To ngʼe ni kata mana jochiende bende yiegino miyo gitetni ka giluor. In ngʼat mofuwoni, idwaro mondo omed nyisi kaka yie maonge tim en gima nono? Donge Ibrahim kwarwa ne Nyasaye okwano kaka ngʼama kare kuom gima notimo kane ochiwo wuode ma Isaka ewi kendo mar misango? Inyalo neno kaka yie mane en-go kod timne ne tiyo kaachiel, mi yiene nobedo kare chuth kuom gima notimo. Omiyo Ndiko nochopo kare, mawacho niya, “Ibrahim noyie kuom Nyasaye, kendo mano nomiyo Nyasaye okwane kaka ngʼama kare.” Kuom mano, Ibrahim ne iluongo ni osiep Nyasaye. Koro nenore malongʼo ni ngʼato doko ngʼat makare kuom gima otimo, to ok kuom yie kende. Kamano bende, Rahab dhako mane jachode nokwan kaka ngʼama kare kuom gima notimo, kane orwako jombetre kendo okonyogi tony gi yo machielo. Mana kaka ringruok maonge muya otho, e kaka yie maonge tim bende otho. Jakobo 3. Rito lep. Jowetena, kik joma thoth kuomu ketre mar bedo jopuonj, nikech ungʼeyo ni wan mwapuonjo nongʼadnwa bura malit moloyo ji mamoko. Wan duto wachwanyore e yore mangʼeny. Ka weche ma ngʼato owacho ok mi obed jaketho, to en ngʼama longʼo kendo onyalo chiko ringre duto mondo owinje. Ka waketo ratege e dho farese mondo omi giwinjwa, to wanyalo chiko ringregi kamoro amora ma wadwaro. Bende wanyalo kawo yiedhi madongo kaka ranyisi. Kata obedo ni gidongo miwuoro kendo iriembogi gi yembe man-gi teko madongo, to pod ichikogi mana gi ngai matin nono mi gichom kamoro amora ma jakwang' yie dwaro ni gidhiye. Mano bende kaka lep en fuoni matin nono e dend dhano, to onyalo sungore miwuoro. Parie kaka pilni mach matin nono nyalo moko mach mi wang' bungu maduong'. Lep bende en mach, kendo piny mopong' gi richo e kind fuonde duto mag ringruok. Oketho ringruok duto ka omoko mach ma wang'o ngima dhano duto mi chop en owuon bende wang'e e gehena. Kit le duto gi winy mafuyo gi gik mamol kaachiel gi chwech Nyasaye duto manie nam, dhano nyalo boyo kendo oseboyo. To onge ngʼama nyalo boyo lep, en gima rach ma ok ywe mopong' gi kwiri marach. Lep achielni ema wapakogo Ruodhwa kendo Wuonwa, en bende ema wakwongʼogo ji mochwe e kit Nyasaye. Pak kod kwongʼ wuok e dhok achielno. Jowetena, gima kamano ok onego otimre. Bende pi mamit gi pi makech nyalo wuok e sok achiel? Jowetena, bende yiend ngʼowu nyalo nyago zeituni? Koso mzabibu bende nyalo nyago ngʼowu? Kamano bende e kaka pi makech ok nyal lokore pi mamit. Rieko mopogore. En ngʼat mane e dieru mikwano ni riek kendo ni winjo tiend weche? Ngʼat ma kamano mondo onyis riekone kuom kit ngimane maber kendo kuom timbe motimo gi muolo mawuok kuom rieko ma en-go. To kapo ni upando nyiego mopong' gi mirima gi gombo maricho mag chopo ich lit ma un-go e chunyu, to kik usungru kuom dwarou marichogo kukwedo adiera. Rieko machal kamano ok oa e polo, to en mar piny kendo ok okony chuny dhano. En rieko jachien. Nikech kama nyiego gi piem nitie, e kama koko gi timbe maricho duto nitie. To rieko moa e polo ok chal kamano. Mokwongo, oler, kendo ohero kwe. Odembore, owinjo wach, opong' gi kech kod olembe mabeyo. Ok odew wang', kendo oonge miganga. Jokel kwe machwoyo koth kwe kayo tim makare. Jakobo 4. Bolreuru e nyim Nyasaye. Angʼo makelo goruok gi dhawo e kindu? Donge gia kuom gombou makedo matek e chunyu? Udwaro ni ubed gi gik moko, to ok uyudgi. Uneko kendo ugombo gige ji, to ok unyal yudo gik mudwarogo. Udhawo kendo ugoru e kind ngʼato gi ngʼato, ok uyud gik mudwaro, nikech ok ukwa Nyasaye. To kata ka ukwayo Nyasaye, to ok uyud gik mukwayo nikech ukwayo gi paro maricho mondo utimgo dwarou uwegi. Un joma terore, donge ungʼeyo ni hero piny en chayo Nyasaye? Ngʼato angʼata moyiero e chunye mondo obed osiep piny doko jasik Nyasaye. Koso uparo ni muma wacho kayiem ni chuny Nyasaye moketo mondo odag eiwa nigi nyiego mager? To kata kamano, omiyowa ngʼwono maduongʼ moloyo. Mano emomiyo muma wacho niya, Nyasaye osin gi josunga, to ochiwo ngʼwono ne joma muol. Omiyo bolreuru e bwo loch Nyasaye. Kweduru Satan, eka noringu. Suduru but Nyasaye, eka nosud butu. Luokuru lwetu, un jorichogi, kendo pwodhuru chunyu, un joma nigi paro ariyogi. Owinjore ubed gi kuyo kendo uywagi ka ugoyo nduru. Nyiero munyierogo onego lokre ywak, kendo mor mumorgo onego lokre kuyo. Bolreuru e nyim Ruoth Nyasaye, eka obiro tingʼou malo. Owetena, kik uketh nying joweteu. Ngʼato angʼata mawuoyo marach kuom nyawadgi, kata mangʼado ni nyawadgi bura, nyaka ngʼe ni chik ema owuoyo kuome marach kendo ongʼadone bura. To ngʼat mangʼado ni chik bura ok orito chik nikech osedoko ngʼama ngʼadone bura. Wuon chik ma bende en jangʼad bura en achiel kende. En ema onyalo reso kata nego ngʼato. In to in ngʼa mondo ingʼad ni nyawadu bura? Wuorruok kuom gima kiny. Chikuru itu mondo uwinja, un joma wacho niya, kawuono kata kiny wanadhi e dalani kata e dala cha mondo wadag kuno higa achiel, mondo walok ohala kuno eka walos pesa. Ere kaka uwuoyo kamano to ukia gima kiny notimre? Uparo ni ngimau en ango? Ngimau chalo mana ka ongʼwengʼo mineno sa matin kende to bangʼe lal nono. Kar wacho kamano, to onego uwach mana niya, ka Ruoth oyie to wabiro bedo mangima mi watim ma kata macha. Un to usunguru kendo upakoru. Ngʼeuru ni sunga ma kamano en richo. Kuom mano, ngʼato ka ngʼato mongʼeyo gima ber monego otim to ok otimo doko jaricho. Jakobo 5. Siem ne jomwandu. Chikuru itu uwinja, un jomwandu. Ywaguru kendo gouru nduru nikech masiche mathoth mochomou. Mwandu ma un-go osetop, kendo lwenda osechamo lepu otieko. Dhahabu gi fedha ma un-go nyal osechamo, kendo nyal mochamogigo ema biro bedo joneno makwedou kaka joketho, kendo gibiro chamo ringreu ka mach. Usechoko mwandu e ndalo gikoni, to neuru pok uchulo misach jotich mane otiyonu e puotheu, kendo ywak mag jokeyogo osechopo e it Jehova Nyasaye Maratego. Usedak e piny ka kudhialoru e ngima mamalo, usebedo jowuoro mudoko machwe, to koro chieng yengʼo osechopo. Usengʼado bura mi unego joma kare mane ok ked kodu e yo moro amora. Bedo gi horuok kuom sand. Emomiyo horeuru mos, jowetena, nyaka chop Ruoth duogi. Neuru kaka japur rito puothe mondo onyagne cham mokonyorego, kendo kaka hore mos korito kodh opon gi kodh chwiri. Un bende horeuru mos kendo jiuru chunyu nikech Ruoth chiegni duogo. Kik ngʼato kuomu ngʼur gi nyawadgi, owetena, nono to ibiro ngʼadnu bura kaka joketho. Neuru ni jangʼad bura ochungʼ e dhoot. Owetena, kawuru jonabi mane owuoyo e nying Ruoth kaka ranyisi mar bedo gi horuok e kinde chandruok. Kaka ungʼeyo maber ni joma ohore mos e chandruok ema ikwano ni ogwedhi, bende usewinjo kuom horuok mar Ayub, kendo ungʼeyo gima Ruoth notimo ne achien. Ruoth nigi kech kod ngʼwono mathoth. To moloyo mago duto, owetena, ka usinguru e wach moro, to kik ukwongʼru. Kik ukwongʼru gi polo kata gi piny kata gi gimoro amora machielo. Kar timo kamano, to ee maru mondo obed mana ee, kendo ooyo maru bende obed mana ooyo. Nono to buch Nyasaye biro loyou. Lamo mar yie. Ka ngʼato kuomu nigi chandruok, to onego lem. Ka ngʼato kuomu nigi mor, to onego wer wende pak. Ka ngʼato kuomu tuo, to onego oluong jodong kanisa mondo olamne kendo owire gi mo e nying Ruoth. Nikech lamo molam kuom yie biro kelo chang ni jatuo, mi Ruoth mi oa malo. To ka osetimo richo, to nowene. Emomiyo ngʼato ka ngʼato mondo ohul richone kendo olam ni nyawadgi mondo eka uyud chang. Lamo mar ngʼat makare nigi teko kendo timo tich. Elija ne en dhano mana kaka wan. Nolemo koketo chunye mondo kik koth chue, mi koth ne ok ochwe e piny kuom higni adek gi nus. Eka bangʼe nolemo kendo mi polo noyawore mi koth ochwe kendo mi piny nochiego cham. Owetena, ka ngʼato kuomu obaro oweyo adiera mi ngʼat moro odwoke yo, to ngʼeuru ni ngʼat modwoko jaricho mobayo yo oreso chunye kuom tho kendo omiyo owene richone mathoth.